kutemwa kwenu Afingi filondolo lobo kulubwenu Intanda nakasuba Imimana nempiri Fionse filondolo lobo kulubwenu Nangu ninga sanswa yawe Amabimbi anjimina Ishi wilienu Lilanda na kumabimbi onse ya ikala Nimwe mweka yawe Shaka panga nimwe Takwaba umbinga imwe tina yawe
Nimwe mweka yawe Mwebe nechalo
Chinja mwapa twile bembano kupususha bana ba Israeli mubusha mwaitile Lazaro kukubushwa kubafwa ifile mane mpofu banko mama twina marwele yonse fionse mwale posha fionse filondolo lobukulu bwen nangu ninga sanswa amachushi amfulira ishisakamana itakuwa baumbinga imwatile
yawe Mwebe nechalo